So wana tufosi njia barabara jamani.
Naunda tu sasa unada.
Ndio kuzi kama hii. Na hata polisi wako hapa na there's like nothing wanaweza fanya.
Watauliwa bwana.
Fanya.
Watauliwa bwana.
Traffic here. So imagine I took him after them. When you go stuck, you're about to stuck.